chikarila kuluserwe
Namusengera bakonfwa konse kuntubule tambira kunkola nyo bunga pe amashina andi ne Michael Chisheta pa ushiku kwa lero twala konkanya pone sambiro ro twa imya ili amutwe ustilo kuti reconciliation ukuikishanya emululimi ulwa chibemba muchingelesh at reconciliation kanshi twalimyo yu mutwe twabalire po kumona pa viwefe tukasambira muri yu mutwe ro cha konkere po twashire londolola ubupiribulo bwa ilishiwi ili retila reconciliation kanshi na pa ushiku kwa lero tuwala konkanya aponde muna nechipandu echa lenge cha number 3 ichi yeso sanomba pafiolesa awi kishenye no mutundu waifwefwe bantu the reconciliation between God and man efyo tuwala isho kusambila pabu shikuwa lelo kanshinga pete kwesho kulaba umutu otuwa imia uwa reconciliation nele mbo tuwala wadila poku berengari alafu mamu vena Kolose chapter 1 verse 19 kufika mu 20 chipingo chakwalesa chileso sa ukuti pakuti muri wene emu abekelwe ukwikala omuisulo onse uwabulesa na muri wene ukukuikishisha kumwine ifintu fyonse ifya panonse nefya mumulo pakuchito omutende kumulopa wa kuchapinda machakwe kanshi ukuwikishanya kwa chitwa pakati ka muntu nalesa na mpamutundu wa muntu nalesa kwa shintila pacha pindama tachali kufwaya kwa muntu uli onse kuti awikishanye nalesa takwali umuntu uli onse wailangira kuinasha kuti afike mukuwikishanya nalesa lero chafu mine panshi ya mtimo wako alesa ukufwaya kwa alesa kuti afike mukuwikishanya na mutundu wa muntu kanshi tulesa ngo kweba tukwikishanya kwa resa kulesa ngo pacha pindama without the cross of Calvary tetikube teti reconciliation it exist between man and God kanshi inshire ya yanalese yo asangire mofye ya kwikisha kumutundu wa muntu kuti umuntu afike kukupusuka umuntu afike pakukwate shineri ya bwana obwa kwa resa umuntu pakuti abi adopted as a child of God abe uwaitwa mwana wako alesa kupitira fe pacha pindama kanshi turesango kobati ni pacha pindama fe peka apo Yesu Kristu afwire epo alangile reconciliation ile chitwa pakati ka kwalesa no muntu mwibusho kwebati twali abalwani bako alesa nga twaberenga mubena Efeso ile twebo kwebati kale twali abalwani bako alesa numbepo tuli abalwani kanshi lishwi ya reconciliation lisa pali ntulubondi lesa alichita introduce pakati ka fwe pakati ka ena na lesa lyaisa pakati ka ifo kupitira muchapindama okuti tufike mukusumina Yesu Kristu nokulapire membushe soso chita twitwe abana abakwa lesa kanshi ishiwi ya reconciliation iri lishiwi iri afumine kuli leso mwine eka ewa chambile ukuchita reconcile na ifwe fwe bali ukutali mwilawo kuti lati kuhamba mukutendeka kufuma fye mukutendeka umuntu achitire cause problem ya filo kuchita control outcome ifikolo fyesu ba Adam na ba Eva bafikire mukubembuka nombero babembuike bafilo okusova obwafya obwafumine pakati kabena chasendelelesa chasendelebulesa wakwalesa ukuti afike mukusova obwafya achita provide the solution of salvation through the Lord Jesus Christ kanshi tulesango kuti lati ukupitira muri Yesu Kristu epolesa akwete fyo kuikishanya na abantu we munina nde kusonsoma konse kuntuli bushemisangwe shiole chitesho tawaishi bati Yesu Kristu alikufilapo ali chita reconcile na lesa lefwa iwo musumine fye umuite mukatika mtima wobeno kumupokerera ukuti wite omwano wako alesa nokuchinje mibere yobe kubombera alesa ukube chibombero cha kwa lesa pantu lesa kale awo amya fyonse ati pantu Yesu fyonse ali wa amya ichi ashala kofe kulifwa kuipela ukuipele myo Yesu yalamba kuti tupokerere omweo uwapewa kwa Yesu Kristu kanshi lesa afikire mukuikishanya no mutundu wa muntu ukupitira pacha pindama pali Yesu Kristu epo tuwa kwa trafe shuko ya kuitua bana aba kwa lesa tatuinga baba na aba kwa lesa ukupitira mumanga awe tatuinga wikishanya kuli lesa ukubomfia magic no bulosh tatuinga wikishanya kuli lesa ukubomfia fya intelligence Yesu nangu human philosophy understanding level Yesu pantu amano Yesu 3-pound brain yali beya chepo kuchita comprehend ubukulu bwa kwa lesa kulilesa. Tapenga wa muntu lionso winga wikishanya kulilesa. Ukupitila matontonkanyo ya kwefye. Kanofye kupitila mwishineri ya kwa Yesu Kristu. Nipalu panda fepeka epolesa. Lefu ayo kutifo tu wikishanya na ena. Tusumine pamfumu Yesu Kristu. Tepamano Yesu. Mchipingo chonso kufuma mku tende kufika mku sokolola. Chakufuwa ya kwa leso kuti umuntu afike kukupusuka. We munina ne wenka shikonse kunturi. Wishi vyo kwewa atilesa richita reconcile. Alefuwa ya iwe muwikisha nyena nkwe. Ngatuwabele nga muli Ezra chapter 1 verse 18. Atime mbushe nunangushafi itashani. Come we reason together. Ito alefuwa ya refuwa reconciliation between you and him. Na yo reconciliation process ya richitua. Pamfumu Yesu Kristu wa fide pachapindama. Kanshi namula dikokweba titukonka nyepo kwenda nenu pali lisambilo tukwete lotu wachimamuli gospel iambila nsuma ukushimika ifyolesa achita pacha pindama omochalo lele reconciliation pacha pindama epo tuwasambilo kweba ti info ya kwa Yesu Kristu yari kuwikisha nyo muntu pakuti akwate privilege akwate nsambu akwawe adopted ngomu anuwa kwa lesa. Te pafishirano fia fikolwe fia manga. Te pafishirano nalimo ifyo tuwa believer mumundu pwa. Te pafishirano nalimo ifyo tuwa umfu wapo na nguwamano ya kusambilda fie. Lelo, chiretu wa kuluselu wako waleso kutapacha pinda mawku ikishanya kulilesa umuine eka. Kanshi namularika ukuweba tukese konkanya po kusambilila. Pesa milo ileko nkapo. Epo tukese sambila mutimanteka ama causes of conflict. If it's that trigger ama causes of conflict within the church or at the church, if it ten tulubundi pachironga nino, edio na mundu pwa, ushefintu nshi, sambiro tukesa kwato kusambirishani hapo, mchipandwe chireisa, namula liko kwewa kutukendene nunga paluendo, nemuntu enu, Michael Chisheta Chanda. Amen.